Panic SMA no amama. Winumiri kuba SMA no amama. Kumbona gahina ike shima no amama. Winumiri kuba SMA no amama. Igorere, igorere nyengwi horezesha. Igorere, igorere nyengwi horezesha. Igorere. Thank you.